nitwigumanire mwami mwiza cane ijwi ryawe ryiza riza n'amahoro twamane iminsi yose Yesu ndakugomba mukiza n'amahirwe nitwa gumana nitwigumanire nyenu bushobozi Sinda amosha mami iyo turikume twamani misi yose Yesu ndakugomba mukiza n'amahirwe Ganyu tari hano Gwinu butu bane Bone gutungana Twamani misi yose Yesu Mwami w'imbabazi. where